teka timhaka ta mafenya va ka hina a swi talanga u kuma ku ti-comedians ta le Giyani ti collaborate na ti-comedians ta le ka Malamulele. Mara ka lembe ra 2018 swi le ku humeleleni le ka Van 2018 a Giyani Community Hall ku hlangana kona Ntwano Maraji na Chavi the CMC ni na vona na ama sompeni mi pfukile va ka hina va vukele ka nkalelo wa gingirikana.
Ikona.
Ay Maraji. Yes sir. When were the best of those so?
The success. Se
ni jele lawan Van 2018 ije ngese kumele group starting.
Echa.
Van 2018 comedy night sport shamuna shikahle skuvana na live video butsi vanwana e comedy night
yeah
va vasteka nga kona comedy night and una van kasi na van e comedy night lengo ana concept ya verbal engineering night.
So van email verbal engineering night. Yeah. I competition because in talking about the video that I'm not in that campaign, you should not competition.
No. I competition. Let's show me a lot. There's a competition within that community. Now, the Yahoo, point number one. It's about recording video, each of them. Now, we'll say from my video, if anyway, it's funny. Is I'm selling the $5 in each.
Yes.
Deliver van. Where, who, what, when.
And
itona tingata kuma mathikiti.
So ashi hiku video ka rekhle xa climb one.
No.
Okay.
Ilanga le views.
So the views ito di jaja.
The only competition that mara ku le ku winsene ka mathikiti.
Ah. So mo ifala a posta video ka nwina a nghenela competition ya kula tikiti. Wa ku a kota kota ku hale ka vel.
Yes.
I'm going to go to the next one. Eka Afrika Dzonga hinkwavo so nothing to do kasi I did like one member na Van 2018 swi sukelisa ku yini kahle swi sungule njhani
ni na idea yo rhanga ene nga swi hlamula hikwini
ya
mina ni vona Facebook post leyi ni nga mexiniwa hi vanhu vo talo ni mexiniwa hi vanhu vo talo van'wani va shera hey CMC u alaveka haleni loko ni hlaya laya ni kuma ku ri yi tsaliwe hi munhu un'wanyana ve ri i ntwanani wa ka Maraji
and
a hi nga tivani
ve chavani ntivo ya nga ntivi
ya ve chavi a dumi na mani ntivo la ka
maswikanyaa se hi la khensa na lava nga ni mexina loko ni ya laha ni kuma ku idea leyi va ni yi vitanelaka yona ni yi seketela swinene ivi se ni namba ni landza n'winyi wa post ku swi leswi a nga swi tsala laha swi kahle ngopfu it's possible it's doable
so leswi swi landzaka mi ze mi ya rekota video loyi sungula mi ri aka shopping complex yin'wana mi ti gela
ani ni
mavhengele ti-black friday letiwa
loko u za ku landza video leyani nakona a ka ha ri idea leyi a heta ku kahle se idea leyi ko timhaka ku hi loyi ejaculator ivi yi ya va pregnant ivi loko ya
rekota video leyani se idea a yi va pregnant
se a ku ri fit
Maraji ni kombela mi n'wi ti khoma ririmi swi kahle ngopfu loko hi ri kalaa ka YouTube laha hi bena swinene maxakana kesa kwa mina ni tileke nongonoko wa hina wa nkanelo gingirikana mina mandlelegere gingirikana ku maxava ke loko eke stars ki tshele ki linyora am thirsty totora loko ri ki ni miza mi subscribe ka channel kumbe mindla tano mi tlika subscribe mi ndla the red button la ku ri swi swa na swi ku loko hi swi humesa mi hatla mi swi kuma mi nga titimeli mi nga se ni endzhaku
a nga
Chavi na swona ku verbal engineering ile ku meleleni nkombe njalo who's gonna be in the line up
aka line up lava swingari valeni i chari na marachi
okay
amen
ya chari na marachi hi lava loko vuvuka va nga kona na xo hi nga ta ka hi kaa
ku na verbal kwalaho
ya so ti-supporting acts ta hina ku na votati
okay
ma va tiva
votati okay
ya
yes.
Mme kahle tate
mme kahle tate xi
wena go show about the hands
ya and then ku tlhela ku va na vitani vanhu lava nga na art ya comedy nyana ku va va ti-MC ta hina mara a hi tirhisi ra ti-MC kambe hi tirhisa ra
kahlehle the whole idea behind this was loko hi ku verbal engineering na we wanted to take timhaka ta the way the terminology ta le ka science because mina na chava a hi ri vanhu lava vo hluleka loko swi ta ka physical science exkolweni se hikuva no leyo science ya
Fred Vibe
is a very handsome guy, guys. He's just dark.
Yeah.
And we love
him. No, that's a second day.
Music there is a universal language,
yes.
And Romanyan Vabula is the theater of mind.
Okay.
So look, he's a Vinati, Igu Angivi, Dumela, Masus Anginzi, Tenta Matumela, and Gubakum Pena, Marajan, Chavish, the Yini, the Visual Jaja, you know, and you love the Tampa. So the Margaret, the Margaret music, would look most one of the river, and with an income like a post. What oilers?
Right, oilers.
Instrumental and lyrical oilers.
Yes. They are also part and parcel of the world.
They can share music, ne? I'm belonging to musical show. We find an alloko me the same so good. And you just use some way. You cannot show no.
So
really, this after up to you.
Yeah, I'm gonna be like Daniel Brothers, Divine, and Lucha Trumpet, lo ne?
Yeah.
Na DJ Lady Shakes.
So what trumpet?
Yeah,
saxophone.
Hey, saxophone. Oh, trumpet is cool. Okay, but we're not all music graduates.
Yeah.
So I look at it. Hey, Maraj.
Yes, sir.
Verbal engineering.
Let the shakes in Golem.
Yeah, okay. We're going to talk. Shakuba, my ticket was talking about the time.
I'm going to talk about the complications.
Okay.
Loko uri na 100 rand kuweti.
Okay. Ndi mukho kuna VIP.
VIP ingweli ndi VIP.
Ha? Ndi skota.
Mara makaya ndi VIP phela VIP ndi mata u very very important people.
Mara mangwana vana ku idiotic person. So nga taxi ku VIP.
So laka ku 100 rand matikiti i wo ntiyisi mara makaya ku mata amenge xavisiwa ka gete. A swi tava vatsonga va ka hina yena vanhu vo rhandza timhaka ta ti-last minute. So ka leswi swa a swi nge tirhi akha swona vele ku xaveni at least one va kha responda vele ku xaveni
u famba njhani
Shoprite lomaka tinani
va vele ku sapota matikomela ka tswa hi ri na hashtag leyi vuriwaka the sooner
the better
ya emakaku loko munhu ku ri kena a nga swi endle hi xihatla a nge a byeliwi nchumu
naswona cause a gateini a ma kona total loko o za ku va exixavisiwa thikithi a gateini swi lava ku effect thikithi rero ene swi ta fika swa ku tsandza ku nghena nyangweni cause hi ta va hi ri na xikena swo scana ku thikithi leriwani original mbina
so
vepa
lexinari leyiwa yi sungule disembele ni i swilo leswi nga ta tlha swi continue-wa anyoli kumbexani ku va swa lembe leri ntsena hi mi hi twisa ya mutatonyana
kumbexani mina ni endla so a hi nge se swi twanana sweswo mara hi leyi nhlamulo ya kahle hi leyi nhlamulo ya kahle ne vanhu n'wina hi ta yimela ku twa n'wina ku ma swi demanda a ndhawu ka loko mi ta va mi voni product leyi nga ta va yi ri
kona
a hi lava mandla gingirikani hi ta va yi ri kona so loko ri ke ni swilo swi ta swi kha swi famba kahle mi nga yi recommenda la mina loko hayi a swilo swa annually
a ni yi chava ku hina indecide
That's why I love when my comment about Jello, but my love of verbal engineering night. If I am annual commission, who are so on a son of a
country, yeah.
So I should come with one.
So let the people be plus my son of a powerful. I have a genius event in one, I call it fair. Follow them, babe. Anyway,
so Mara. Maraji va tiva wena i munhu wo motivate hi tivhiki so swa stand up comedy
okay
a comedian
okay a hi veke so ku na nguku man'wanyana leyi nge i Isaac Newton i tshama a vula ku a no va munhu kulukumba the only reason maybe ku ni twala lero kulukumba i mhaka ku ni yime a henhla ka makatla ya vanhu lava kulukumba ka mina ma twisisa chavini show ku ri bebriwa loko ya bebriwa mhani aka e
aka endla sebriwa e botone
ya
so na loko hi sungula sweswiwani te ni vurini wehe ntsatsi leswo a hi xa mina xa mina i timhaka ta pupit ku nga timhaka ta video motivate like that so I wouldn't call myself a comedian mina I'm just a motivational speaker with a touch of fun so kuze ni ku chave the verbal engineering ka sakahle the verbal engineering na tinkwayo iti mhakata ku we are also introducing Maraji as a comedian lo anga move from the platform ya ku record the video I ma actually just but that needs help inge wulu ku wakula inga na mula ku saku se a at this thing chale bota mina chale ba mina chale mtswari la nga ku mfideni
and when you cash a compliment ana yeme ya ku Maraji wa kala the life tips yeah, so the life tips. Let's get started with comedy and then let's talk because comedy very it's a way of correcting things in a funny way. So if you can compliment anana the life tips, that's why combination linga la aga fan. And since I'm a new boy.
Yeah, so I'm going to see my body, my friend, pal, Kimberly. But I'm telling you, I'm going to try to make sure that my body is healthy. So maybe enter the swing again.
Tero sungula hi 6 mara hi pfumelela vanhu ku loko ri keni va suka kule na va swi tiva va ta va ri kwini hi 12 ya na swinkani
va nga fika
va khempa kwalaho va practice ku pa practice na tsene va practice ku hleka on ta yimisa ngenge
ni tiva vanhu vo tala loko va ka ti-event ta le Giyani ku famba na ti-cooler box mi nga hi byela swin'wana mi hi tipanyana ku ri ku ta humelela hi mhaka ti-cooler box again, fix around at the door, what happened?
The club. A swi pfumeleriwi mara lava nga tata na byona byi ri teni ka khwiri a ku na problem as long as va fika va behave
okay so ni byele na okay ya mahle
i ku ku na lava ta ku hi timovha loko a ni ma swi tivaku holo hi holova a ya hina hi masipaso va tele vanhu a yi na problem na swo timhaka swi tsotswi or swi swa 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 sw but mhaka ku kona ti-lease agreement na tona na so hi lava na lembe rin'wanyana ku tlha yi
tlhelela
se na loko ku ri ku na lava nga tata na switsotsi a vo swi siya timovheni mara a holi ku ngheniwa hi ximandlamandla loko mi kota ku pfa ma mi hawulanyana mitlhamuya. It's fine if it makes you feel better.
And then maybe I'm in, and maybe I'm in big.
And then it's
okay.
I'm not going to go there.
I love to swan, me, chetasto, no, but I think I said, Mega me, me, Sunday, I'm to enjoy you. Could only come in plan event, Leon. Na sa ngi vaitele mara mi songa songela ina yo hey ku komisa
eku shangisa ya korona vanhu lava va twa ku onge show liya ya 27 liya
38 as a good challenge.
It's a challenge ka both sides
yeah va swita ka nyoko hi liya because ku na van'wana ene hi tirha ku na vona xibindu va nga ni fonela va propose swin'wana hi nga swi vulavulela so ko a hi nga ri aweku leyiwani yin'wana se ni ku no leyiwani yin'wana yi ngo sungula kuna liya ya ti-30
ni kombela hi ve yi clarify ku i ti tikumela
oyi va clarifyela yona
velava marachi hi loyi marachi
hi lava marachi
a ka rhumela i ti-27 ka December 2018 lava yena a giyana a khumetuwa matwisisa is the first ever show loko va ku chave and marachi verbal engineering yo sungula ku yo sungula ku na yo hetelela swi ta decide
n'wini
wa swisisa mara hi 30 ya le a new era ya lembe na lembe ya chavi matikipi ya le ka chavi ya kumeka ka chavi matisayi ya kumeka na le ka mina ya kumeka kun'wana na kun'wana laya mani va kona ya ti-30 yaleyo ya ti-30 hi laha hi nga ta hi ri na masofa hi twa hi laha hi nga ta hi ri na
tichapet
na ti-couch. Or this is about the VIP, the VVIP, VVVVVIP. What are you talking about? Yeah, the date here, the year. It's an every year, or it's an annual one. Yeah, this year is the sixth year that Chavi alone is doing. But at the 27, you only got the year one. La matiki sa kumeka ko a complete ke na show pride na check out.
So kumbe ko yena mba yi va opportunity le mzela ko 30 la maraji anga mfambeswa tilo.
Ah,
yes.
Yeah. And the village in Israel, I'm a humble night on a month. No, the same to
her. I'm not a chum.
But I'm not in love with the social network.
Sorry, I love with
yeah, she got a hit.
Tomorrow, I want challenge late. I'm going to learn. I'm going to learn in advance.
Yeah.
Conversation later as the comedians. Iku ba hirna, tinga ku vanhu vaka matsonga maka hina, I'm a situation of the comedian. Tina ambe to creative lenses ya ku va hi joka hi wena a swi vuli ku ha ku venga ku va hi joka hi xilo a swi vuli ku ha xi venga ku va hi joka hi president mfundhisi a swi vuli ku ha nghena vusiwana se munhu
avalayaakwaka
na xi tiva vula mino hi mhaka siku leri hi hlanganaku e-e hi na loko hi joka hi realise you know so vanhu a va swi twisisi ku comedy
thank you
yi langusa sweswi humelaka
va swi twisisi. Ni kombela mi va byela kumbe va nga mi kuma ku nga ti-social networks ku atlisa
Chavi CMC xixi nga social network ni kona
a ndza ni vona mina Chavi ku CMC
na mani se mi vona
mina at mandla MZA yi kona ka Twitter Maraji kona
ntwanano Raj Man Maraji profile mara page ra ka Facebook ri ntwanano ka Maraji page rela ka profile na ku amukela vanhu ivi ya ka YouTube ni kona hi ntwanano ngoveni subscribe ban laha mi tlha mi balexa xa tloko ximbimbi ku va ta hamba va mi komba ku ri o na ti advert ku ti tlanga mi nga tliki laha ka skip va fo mi tshika yi tlanga hinkwayo mamavoma ka kona mi le ka Instagram kona mara a yi ziva FT a hi na mpahla kahle
hina hi mbala ti-chapchapa hi mbala ti-flip-flops Instagram ya vanhu va nga na swona mara ni kona Chavi CMC
vanhu le handle
Chavi Jimini mara i ku a vanhu ngopfungopfu matsonga a va support swilo hinkwaswo leswi nga swa Xitsonga ku nga va ku ri munhu loyi a taka hi music vanhu lavo ngo vulavula kunene a hise Xitsonga xa ka hina mahlweni.
Talking about support, come over to support us in the Yankee.
Nicole Melam support. I can't come in and do some one.
Salute.